mukuru wiwe ari ngaha mukuru wa Natasha niwagira tangiye kano ka mvelo hama bigendereza cyari murakoze ico yake ntabwo nuko uno mugigo no munsi burubanze nuko rwa sentare mugabo uyu mugigo ukomeye gose ego bira bankayu Ibyo mugira mubone ngaha ibintu bizima kurusha gushyikiriza kandi isego ndaza kudakunda kuvuga ibyo wavuga ok sawa
tugira amahoro tutarinze kurandira turamuzi ko Edison Ndayahoze ari umwe mu bamenyeshamakuru bamye bashyigikira bitandukanye mu kazi kose zo gukora abahanzi n'abahanzikazi
kirabwika
Okay. Natasha, abicishije mu muryango wiwe yahisemo nawe nyine gutanga agastoke ifungurwa zizofasha no muryango kumbure muri no riyode y'ubuki ego rero
mukuru wiwe ari ngaha mukuru wa Natasha niwagira tangiye kano ka mvelo hama bigendereza cyari murakoze ico yake kuvuga nuko rimwe namazera ngaye nabafinze rimwe namazera ngaye adisi njo sokwe niki ryaro kimwe namazera ngahe angahe oro abitoye bakumpere kadoro ameweza amashu menshi rimwe namazera ndatu amahero muri yo nurimo amifuko inga yaga amashimeshi rero arakoze ndabanga akaba ari umwe mu baririmbyi batse mutima mwiza bashobora kugira ico bashikirije murazi ko hari abantu
cyane uduhaye urugero rwiza uduhaye urugero rwiza urabona ko inyuma ya inyuma yawe hari abasore n'inkumi batari bake ibintu byiza utweretse ibintu byiza udutanguriye ni byiza cyane kandi uraduteye iteka nka mukuru wacu uraduteye iteka nka mugenzi wacu rero nta byinshi byinshi babivuze mu rusenge
banza turindire ifoto ifatwe Edison s'umuntu asanzwe muri iki gihugu Edison sumo sumesha makuru asanzwe muri iki gihugu numesha makuru afise intego ikomeye gose abamukurikira kuri Facebook barabizi leta araronse umugabo umukozi kandi yahezagiwe ukoko kw'imana